Nataka na kila mtu mikono hivi. Msichoke kila mtu Machakos mikono hivi. Pamoja sawa. Kila mtu mikono hivi. Machakos wewe hivi. Are you ready? Are you ready? Ganduria, the ultimate band, Seba, oh yeah! Seba, oh yeah!